gqibezela i-square ukufumana impendulo ka-4x squared plus 40x minus 300 ukunika u-0. Ndithi ndiphinde ndiyibhalele equation esiyinikiweyo ngu-4x squared plus 40x minus 300 ukunika i-0. Into yokuqala endizawuyenza kukususa elinani elingaphambi ko-x elingu-4 enzeka uba kube ngu-1. Indlela yokususa ke ngo-elo nani kukuba ndiwohlule onke la manani akule equation ngo-4. Ndizawahlula onke la manani nangapha kweli cala like no-0, ndimohlule no-0 ngo-4. U-4x squared xa ndimohlula ngo-4 ndizawushiyeka no-x squared. U-40x xa ndimohlula ngo-4 ndizawushiyeka no-10x. Ukhumbule ukuba into oyenzayo kwelinye icala le-equation funeka uyenzile nakwelinye icala ukuze i-equation yakho ingatshintshi, ihlala ithetha into enye. U-300 xa umohlula ngo-4 uza kunika bani impendulo? Ufuna ukubona uba u-4 ungena kangaphi ku-300, u-4 ungena ku-30 kayi-7, u-7 umphindaphinde ngo-4 ngu-28, ususe u-28 ku-30 ushiyeka no-2 uhlise u-0, u-4 ungena kangaphi ku-20 ungena kayi-5. Impendulo yethu ngu-75, ithetha uba ndizawuba no-x squared plus 10x minus 75 ukunika u-0. Sesizawufuna ke ngoku ukubona ukuba yiyona i-perfect square le equation esinayo. Kodwa asiyabona uba ayiyo ngoba ihafu ka-10 ngu-5 and u-5 squared akazukunika u-negative 75. Ithetha uba ke ngoku ayiyo perfect square le equation engu-x squared plus 10x minus 75 unika u-0. Ke ngoku ndizawufuna ukuyenza i-perfect square kodwa ndingekayenzi loo nto ndizawuqale ndisuse u-75 kweli cala lingapha lale equation. Ukuze ndimsuse u-75 ngapha kweli cala kuzawufuneka ndidibanise u-75 ngapha kweli cala lasenxele ndiphinde ndidibanise u-75 nakwelinye icala le-equation. Sizawushiyeka ke ngoku no-x squared plus 10x. Ndizawushiya ke ngoku apha kule ndawo ibino-negative 75 plus 75. Ndizawushiya indawo enkulu ndizawuphinde ndibhale kuyo into uzayibona. Apha kweli cala belino-0 ndizawushiyeka no-75 ngoba u-0 xa umdibanisa no-75 uza kunika u-75. Uyabona ke ngoku apha kule ndawo endiyishiyileyo phaa emva kwala 10x kukho inani endizolifaka kodwa ndizalifaka elinani macala omabini. Elinani lizawukwenza ukuba eli cala lingapha ngasenxele kule equation libe yi-perfect square. Kubani ke ngoku elinani endilifunayo? Elinani endilifunayo lizawuba yihafu ka-10 endiyiphindaphindileyo ngayo kwaye loo hafu ka-10. Ihafu ka-10 ngu-5. Ndizawuthatha ke ngoku loo 5 ndimphindaphinde ngo-5 ibe ngu-5 squared ozawundinika u-25. Ithetha uba ke ngoku eli nani endilifunayo lingu-25. Ndilifumana lingu-25 ndizawuba no-x squared plus 10x plus 25. Ungalibali ukuba into oyenzileyo kwelinye icala le-equation funeka uyenzile nakwelinye. Ithetha uba nakwapha ndizawuthi plus 25 kweli cala lino-75. Ke ngoku njengoba sendiyibhale kanje ithetha uba eli cala lilapha ngasekunxelelile equation liyi-perfect square. Ke ngoku sendinokwazi ukulibhala njenge-square se-binomials ezawuba ngu-x plus 5 squared. U-x plus 5 squared uzawundinika bani? U-75 plus u-25 ngubani? U-75 plus u-25 ngu-100. Ithetha uba la x plus 5 squared undinika u-100 ngoba u-75 xa umdibanisa no-25 ukunika u-100. Ngoku sithi le nto e-squared ngu-100. Ke ngoku ithetha uba sizawufuna i-square root samacala omabini ale equation. I-square root sika-100 siyayazi uba zimbini, ingangu-positive 10 okanye ibe ngu-negative 10. I-square root sika-x plus 5 squared ngu-x plus 5. Ithetha uba kufuneka u-x plus 5 andinike i-square root sika-10 esi-positive okanye sika-100 esi-positive okanye esi-negative. Ithetha uba u-x plus 5 angangu-positive okanye u-negative 10. Ndizazibhala zibe mbini, ngu-x plus 5 angandinika u-10 okanye u-x plus 5 andinike u-negative 10. Apha kulena ke ngoku yokuqala equation ndingasusa u-5 macala omabini. Xa ndimsusile u-5 macala omabini, ithetha uba u-x angangu-5 okanye kweli cala naye ndisusa u-5 macala omabini le equation. Ithetha uba ke ngoku xa sendisuse u-5 macala omabini, u-x angangu-negative 15. Ngamanani am ke ngoku amabini endiwafumeneyo angu-x, u-x angangu-5 okanye u-x abe ngu-negative 15. Ke ngoku sizawufuna ukujonga ukuba ayasebenza nyhani na la manani. Ndizawuqale ndisebenzise mna u-5, wena ungajonga uba u-negative 15 uzawusebenza na naye kule equation asinike inani elifanayo. U-4 uzamphindaphinda ngo-5 squared ozawuba ngu-25 u-5 squared. Uthi plus u-40 umphindaphinde ngo-5 uthi -300. U-4 umphindaphinde ngo-25 ngu-100 plus u-200 minus u-300. U-100 plus 200 minus u-300 uza kunika u-0. Ithetha uba u-x xa ingu-5 uba yiyo na impendulo yale equation. Wena ke uzawuthatha ujonge uba u-negative 15 uza kunika na u-0. Sigqibile.